Ngeto ayithatha ibhola ebeka kahle ngathi nansi ibhola anku Ribeiro aphakathe boxini Ribeiro ojika indoda kabuhlungu wayihlaba labizwa mnatheni shish shish wayenze into uRibeiro embobhela stadium kwi-netbank afinal umdlalo wamanqamu wahlaba ibhola elihle wabe uthembazwane eyedwa kungasekho mntu phambi kwakhe egoma eguqula amadoda e-Orlando Pirates kuvela inombolo ngaphakathi ebhoksini uRibeiro ke lo wafika uzwane wathi ndiyikokheli funeke ndikhokele njengenkokheli walibeka ngaphakathi inqaku elihle emnatheni zatshintsha izinto ujonge nje laa bhola kaCosta wajika kabuhlungu mayela wathi ogqiba wayihlaba laa bhola kungasekho nda kungasekho monyane kwi-Orlando Pirates so uguqulwe kabuhlungu umayela uguqulwe kabuhlungu akho nto ibinokwenziwa ngusipho chain phangasemva kuba ebeseyedwa umangethe ebeseyedwa uzwane wayithatha loo bhola wayibeka ngaphakathi emnatheni zaqala zatshintsha yashukuma ngoku imbombela stadium iyakuxelela uba kubhaliwe ebhodini athwala izandla entloko amadoda.
Well, Zwane is not a man who scores many goals, but the ones he does get for both club and country are crucial. This man, Ribeiro Costa, how calm was he? He just sold his opposite number, number 23 of the Pirates side, the captain, Mayela, a dummy, and played the ball calmly across the area for a tap-in by Mshishi.
Hey. Eza kukaitia kumaswa nganyi. Wakuma kumu Ronu Williams. Wati isamtana. Isamtana. Uyile. Maswa nganyi. Aibaga mnateni. 1-1. Ingaba siza kuya kwixesha elongezelelweyo na. Yaphinde yashukuma imbombela nangoku. Yakhawuleza yazilungisa into iOrlando Pirates isundown ingekalifumanela nqaku bilifuna kakhulu lesibini Pirates ingekakori 1-1 ngoku zindala zombini. Oh, Primudiba uthi usompempe nguwongene waphelela kumaShwanganyi ngoko ke mandinikezele ipenalti. Zibini penalti ezinikezelwe kulena ifinali yanamhlanje. Enye ifakwe mnatheni, enye yapaswa ibhola ngunda. Yahlatywa lapho lona kumfukhenga wajika indoda wayilapha wayibeka mnatheni kwaqhitywa. Orlando Pirates yayiphinda le nto Orlando Pirates aphelile amaxesha ebhodini uRonwin Williams akayikholelwa le nto uthezweni ayicinga yisoze wafika umntwana wathi ndiqingqile ndiyakwazi uhamba ngoku ndikwiqela nebafana bafana mufukenga zashukuma iidonga zembombela stadium. Iziphumo ze-election sizijonge ngomso ezikamufukenga iziphume namhlanje iziphumo zokhetho ze-election sizilinde ngomso thina. Ah,
50th Nedbank Cup match for this team. Today was number 50, but it's their 10th title. They move into double figures in this competition, joining Chiefs in double figures. Chiefs have won it 13 times, Pirates now 10 times in total under the various names. Exact repeat of last year's final. Incredibly, they went behind, equalized with a penalty, and then scored in the very last minute. In both last year at Loftus against Sekhukhune United, and this year at Mbombela Stadium against the mighty Sundowns. Two cups for this team this season, plus second place in the league. they will regard it as an extremely successful season, and the Buccaneers will go home with a trophy. What a moment for them. Four cup final successes for Coach Rivero, and fireworks will explode later to the night sky here, and loud and proud as the Buccaneers pick up their second title of the season. A youngster, a 19-year-old, showing such composure to slot the ball past the inimitable Ronwyn Williams in the final seconds of the match. They had to come from behind, they had to work really hard, but they've done it. Olisa Ndabe, excellent defensively today. Makaula in midfield, all of them played a big part in proceedings. But in the end, it was that final moment, the 94th minute of the game, where Sundowns were beaten and where Pirates have taken home the trophy. They'll build on it next season. They play against Polokwane City on the opening game next season. Against SuperSport United, rather. Sundowns will play Polokwane City. Delight for the Buccaneers. They take home their second trophy of the season. Congratulations to them. But what a victory for South African football. From Scotty and myself in commentary, have a great one. Congrats to Pirates.